Yawa joluo akwayo ni thumwa goni ok en mar akwede manyalo kelo akwede e kind Luo Union kod Gor Mahia. Oyo joka dana, ok an ng'at ng'ato, awero Luo Union kaka dang' awer Gor Mahia.
Let's get you.